Shalom shalom. Tuti bakundwa mwama mudukurikirana hano kuri ubugingo busagutse TV. Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu umwami Imana kugira ngo twongere tubagezeho ijambo ry'Imana. Turizera ko ijambo ry'Imana rishobora kuremesha ubuzima bwawe, rishobora gukomeza ubuzima bwawe, rishobora kugukura mu byo urimo rikagutereka mu bidasanzwe. Ijambo ry'Imana ryahinduye abantu atacu bari bari ribahindura abahizi. Nawe ndizera ko ijambo ry'Imana rishoboye gukora ibidasanzwe hejuru ubuzima bwawe. Nacacane uyu mwanya ngiye gusenga nawe iri jambo. Nize neza ntakekeranya ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye kongera gushikama, ubuzima bwawe bugiye kongera gukomera. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa kabiri no ku murongo wa gatatu. Niyo majambo y'Imana nifuje ko dusanga. Ndagomba numwe ndakwibutse akamere k'Imana. Uwo wize mu buzima bwawe, ushobora guhamagara atandukanye n'abantu, atandukanye n'ibigirwamana, atandukanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana avuga ngo Uhoraho abikora. Ijambo ry'Imana avuga ngo Uhoraho abikora, Uhoraho abirema, Uhoraho abikomeza, Uhoraho n'iryo zina ryiwe uku niko agize. Hano Yeremiya Imana iriko iramubwira ico izi. Iramubwiye ngo ni Imana ishoboye kubikora. Sinzi ukeneye hejuru ubuzima bwawe. Kumbure ukeneye igitangaza uragwaye. Kumbure ukeneye igitangaza biva n'ubuzima uyu mwanya uriko uracamo. Imana wizeye ni Imana ishoboye gukora icyo kintu cyose kidashobokera abantu b'abantu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibidashobokera abantu b'abantu bishobokera Imana. Yeremiya yavuze ngo Uhoraho abikora. Sinzi ukeneye hejuru ubuzima bwawe. Ariko wakire uyu mwanya igitangaza cyawe uri kurankurikirana kuko ni Imana ishoboye gukora imenyetso n'ibitangaza hejuru ubuzima bw'umuntu wese agizeye. Icyakabije ijambo ry'Imana rikomeza rikavuga ngo Uhoraho abirema. Iki ndagikunda cyane. Bavuga ngo Uhoraho abirema, ibidahari arabirema. Ndakunda iyo Bibiliya ikavuga ngo icyo cyose muzosaba Data mu izina ryanje azokibaha. Muri verse y'Ikigiriki yavuga ngo niyo atazoba agifise azoca kirema ku bwanyu. Uyu mwana agomba kubwira ngo uwo wizeye nafise ikibazo cy'ibijyanye n'amastoke, nafise ikibazo cy'ibijyanye n'amastoke aho ibintu iyo bikura uburyo abigenza. Ijambo ryiwe niryo ryaremye ibi tubona. Biratubwira mu Heburayi ngo ijambo ry'Imana ukwize ariko kutumenyesha yuko ijambo ry'Imana ariryo ryaremye ibi bintu byose tubona, ibintu byose biboneka. Ni ijambo rirema, birivuze ngo Uhoraho abirema. Niryo ukeneye hejuru ubuzima bwawe. Mbega uri umudamu bakuyemo igitereko, warashe kukuremera igitereko gishaje hejuru ubuzima bwawe. Sinzi ikintu kumbure uba ubuze, ariko nagomba ndakubwire ngo uyu mwami twizeye arashoboye kubikora kandi ashoboye no kubirema. Ibidahari ashoboye kubirema. Si byo gusa ngo kandi Uhoraho abikomeza. Ibinyeganyega, ibinyoganyoga, ibitagira stabilite arashoboye kubikomeza. Birivuze ngo Uhoraho abikomeza. Nibyo ukeneye ko akomeza hejuru ubuzima bwawe. Ni urugo rwawe. Uyu mwanya urabona ko Satani yari fragilije. Sinzi icyo ukeneye ku Mana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uhoraho abikomeza. Arashoboye kubikomeza hejuru ubuzima bwawe. Ashoboye kubikomeza mu rugo rwawe. Ashoboye kubikomeza mu kazi kawe. Ashoboye kubikomeza muri business yawe. Ashoboye kubikomeza wa mukozi w'Imana uri kurankurikirana mu gikorwa cy'Imana muri ministeri yawe. Arashoboye kubikomeza. Si ibyo gusa, ashobora ngo Uhoraho niryo zina ryiwe. Nimba ukeneye kumenya icyo ari n'Uhoraho hejuru ubuzima bwacu, bigashobora ku murongo wa gatatu ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Niba kubwira ngo mpamagara, reka uje guhamagara abantu, reka uje guhamagara abahambaye, reka uje guhamagara uwo ari we wese. Hamagara Imana. Ni iki ukeneye ku buzima bwawe? Hamagara Imana. Hari icyo ushaka ko ukorerwa hejuru ubuzima bwawe? Hamagara Imana. Bivuze ngo mpamagara nanjye ndakwitaba. Ni we yavuze ko nitwamuhamagara azotwitaba. Muhamagare, muhamagare ku byerekeranye n'urugo rwawe, muhamagare ku byerekeranye n'umugabo wawe biriko biramera nabi mu rugo, muhamagare ku byerekeranye n'abana bawe. Umwana wawe arakunaniye, ari mu rumogi, asigaye yidroga, atahatevye, agendera mu ngeso mbi. Hamagara Uhoraho. Ni wa muhamagara yaravuze ngo nzokwitaba. Muhamagare. Ikibazo abana Imana dufise nuko dushaka guhamagara abantu, dushaka kujya guhamagara abaganga, dushaka kujya guhamagara ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko avuze ngo mpamagara. Nihamagare wenyine ubwiwe. Ntacyo ukeneye guca kugira ngo umushikire, ntacyo ukeneye guca kugira ngo umuronge. Yaraguhaye feve, yaraguhaye akise yo kwinjira mu birimba byiwe. Atakintu na kimwe gishoboye kuguhagarika. Muhamagare, nawe arakwitaba. Yarasezeranye ko azokwitaba. Iyo avuze ikintu aragikora. Ijambo ryiwe umbiriza ari nyuma yaryo kugira ngo igihe cyose arishitse, kandi ngo igihe cyose yama yubahiriza. Yashize ijambo ryiwe hejuru y'izina ryiwe. Avuze ngo mpamagara nani ndakwitaba. Nuko umuhamagaye arakwitaba. Ariko ibintu biri kivuga ngo ndakwereke ibyikinze. Iyo atwitabye natwitsaba gusa kugira ngo atwereke ko yatwumvise ariko iyo twitavye hari cyaca akora atatwereka ivyikinze ibinyegeje erega ndakubwira ikintu kimwe biravuga ngo azoduha ubutunzi bunyegeje mu mwijima hari ibintu byinshi ariko urabona uyu mwana aravuze ngo mpamagara nanje ndabikwereka ndakwereka ibyo ntigeze mpishurira abandi bibirije muri baratubwira ko icubero c'Imana ari guhisha ariko icubero c'umwami ari guhishura we ubyiwe icubero ciwe nuko abinyegeza nuko abihisha kugira ngo azobihishurire wa wundi yakunze akaramata wa wundi akene kwiyereka mu gihe kanaka wa wundi ariko aramuhamagara hari ibyo atakweretse ariko yakubiki suko utari kurebona bisobanuye ko bidahari avuga ngo mpamagara nani ndabikwereka hari ibyo agiye kukwereka ejo ubuzima bwawe arige kwereka gakiza kiwe arige kumurikishiriza mu nyonga hiwe arige kwereka itangazo vyaga yagatangaza utigeze ubona heje ubuzima bwawe hari ibyo agiye gukora ubuzima bwawe bigiye gutuma amahanga amwe warusika akomeye babantu warusika ari bihanganye ari abantu badasanzwe bagiye kubona iby'Imana igiye gukorera ubuzima bwawe biratubwira muri Mika igice 7:15 ngo bizotuma bashira ibiganza byabo ku munwa amatwi yabo akaziba muri Samuel naho hatubwira ngo icyo Imana igiye gukora kigiye gutuma mu matwi yabo hasigara iminzerere ni wakito dutanga cha mu izina rya Yesu Kristo nimba ugwaye uyu mwanya wakirugukira kwawe nimba ugwaje uwo ugwaje yakiye gukira uwo muntu bimeze nabi ku buzima bwiwe uhoraho amuhindurire ibihe mu izina rya Yesu Kristo iki ni gacaho Imana igiye kukwereka ibyikinze iby'amaso yawe atigeze kubona avuze ngo ngiye kukwereka iby'amaso yawe atigeze kubona ibyo maze kubona ntibiri mu mvima Imana igiye kukwereka ariko ibyo utarabona nibyo agiye kukwereka iby'amaso yawe atigeze kubona nibyo gutwi kwa kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu ibyo nibyo uhoraho yateguriye abakunda nagomba kwibutsa ko uri umukundwa w'Imana agiye kubikwereka aho bakengereye n'Imana igiye kwereka icubahiro aho bagusuzuguriye n'Imana igiye kwambikira igitsibo cy'ubwiza n'icubahiro ku mutwe wawe aho bagusuzuguriye aho n'Imana igiye kukongera kugweshereza icubahiro bavuze amajambo menshi ariko ayo yose Imana igiye kuyacishamo umurongo hari irindi zina rindi rishasha bagiye kukwita baragiye kumenya ko uri umukundwa w'Imana baragiye kumenya ko Imana itari yagutaye k'Imana itari yaguhebye k'Imana itari yirengagije ibyawe ariko yeye bayiguta akanya gato kugira ngo izo kugaruke ko igufitiye imbabazi n'urukundo rudashira tuti mukundo uri ko uranyumviriza ndumva iki ari gihe cawe cyo kugirirwa neza n'Imana wizere ugukora kw'Imana wizere Imana ibikora wizere Imana ibirema wizere Imana ibikomeza uhoraho n'iryo zina giwe age kukwereka iby'amaso watigeze kubona Imana ibahezegere cyane muri se kugirirwa neza n'umwami Imana murakoze.